Yes.
Niwewe, kwa shangwe zetu wana, niwewe, usitokee.
Right, and then we'll get it.